Yes, ndabaramukije abakunzi ba we deal kuri micro muri kumwe na Je Vanessa nkabanagiye gutemberera abantu bafise amadeal kugira tubabaze amadeal bari mwa yari yo ndabaramukije.
Naye ndabaramukije cyane.
Akazina ni
Little Big Stone.
Big Stone, none Big Stone. Aha amadeal yanyu ameze gute nkabari ko baradukurikirana kuri we deal kugira bumve amadeal muri mwo kameze nga.
So jewe nkora akazi ko gusokoza abadamu ndetse n'abafiye nyine ukibonye ndetse vuma kakaba kameze neza cyane kandi ndagakenguruka ko kameze
ati muratugiye ko mukora akazi ko gusokoza abafiye n'abadamu mbeho nabaga nk'abagabo bakurikirana bariko barara bakino kiganiro nta bagabo ntibizabishika n'abagabo bakaza kugira ibintu nk'ibi nyine abadamu bakora.
Donc novuga yuko abagabo vraiment uko atari ibintu vraiment by'abagabo ngaha dukora nta bintu by'abagabo ngaha dukora tujiste nyine ari nko kuvuga ati nk'umushatsi nyine washobora nko kuba wagiye muri salo kimwesha nko mu yindi salo mugabo y'abahungu kubera ngaha twebwe ni salo y'abadamu hamukaza tukagusigira nka produit ya bien ya boucle ya moviti kuba amaproduce tuwe ngaha turayafise ndetse n'ibindi byose by'ubwoko bwose amatretema ibiki kuko arabaza bavuga ati jeje nshaka umushatsi wanje wirabure nshaka umushatsi wanje umere bien hamje gusa turabishoboye mugabo nta bintu byo kumwabagabo ngaha dukora dusokoza gusa abantu b'abadamu vraiment.
Nee nko kugira umushatsi w'umuntu w'umudamu dufata cyaho umukobwa kugira wirabure bigenda gute?
Kugira wirabure umushatsi w'umudamu kugira wirabure nkuko urabona nk'uyu ameze gutya urabona yuko mengo umeze nk'umushatsi nyine umeze nk'uwaciye bukebuke mugabo ntiwirabura cyane kandi ntiwirabura mugabo ntiwirabura ndashoboye guca mfata nka super black yajya nkaca ndamusigira ugacumera neza vraiment ukirabura bien atangurane nimwe akagenda asa neza cyane mu mutwe kabisa atangurane nimwe kandi nabonye nakagenda aryohewe cyane ego akagenda avuga ati mvuye kwa Big Stone kabisa ego kagenda ibintu bimeze neza.
Bakunzi ba we deal murumva ko Big Stone akora ibintu bimeze neza ibintu bisa neza nimuzotinye kuza kumugendera mu mushorere hama kandi afite akandi kabazo hariho abantu b'abadamu bakunda nkunda kumva bavuga imishatsi yabo iracikagurika iyo bashyize bakajya nko muri salo mbe byo babiva ko kibigenda
ni ukuvuga yuko imishatsi yabo gucikagurika ni ukubera yuko nta treatment baba bayigirira hariho amatreatment menshi cyane umushatsi ushobora kugirira umushatsi wawe kugira ngo ugume usa neza ugume uyagayaga ntucike bijya byo gucika bikahera neza cyane icya mbere hari ukuntu dukora ihina hariho ihina ya treatment ugafata ukabicanga
ihina ijya tuzi yo kwisiga
cyane abana ijya muzi yo kwisiga hari indi ihina ubundi bwoko bw'ihina
bw'imishatsi
donc bapana bw'imishatsi hari ubwoko bw'imishatsi kweri bucikagurika bugacika nkanje uje ukanshikira nka jewe w'umuganga w'imishatsi ndakubwira ati bigenduko byose bigenduko ego hama hayikorera treatment maze kwikorera treatment ntabwo izosubira gucika kabisa bizoba biheze ntangorane nimwe zosubira kugira bimushatsi.
Ndakunda kumva kandi ngo hariho amavuta atuma umushatsi ubyimba cyangwa ugakura ese kawe amavuta wo buyazi kugira nanjye yambwire bishitse nzoze ngaha kugutembera kugira ibintu bigende neza mu mushatsi wanjye.
Ayo mavuta arahari mugabo mw'umwanya ngaha novuga yuko ntayahari mugabo uje ukanshikira nko mu yindi minsi vraiment ayo mavuta ashobora kuba yoboneka cyane akuza imishatsi atuma imishatsi kabisa ikura neza cyane atangorane nimwe ikagira ifresheri myiza cyane hama na treatment y'iyo hina ikaba ari ni ariyo yiyi izi nizo dukunda gukoresha imishatsi icikagurika mu mishatsi yane usanga nyine idasa neza cyane ngo yagayage nyine imere neza
yina yitwande bakunzi ba we deal murabona yina y'imishatsi kugira imishatsi imere neza yirabure abantu bifuza ko imishatsi yabo yirabura cyanke kugira imere neza murayibona ngaha anti mwitinye none nk'aba bantu babarondera bashaka nko kuza kubashora uwo babwira hano wagusanga
jewe no kuvuga yuko ahantu usanzwe nkorera ni ngaha munyakabiga kuri nefu impande ya station mogas niho nsanzwe nkorera ego hama ngaha abawoza babaza izina rya bebe kasha izina rya bebe kasha niryo boza babaza hama ngaha turasokoza abafiye doner turasokoza abafiye abakobwa bagira mariage byose kabisa nta kintu na kimwe tudakora ngaha ikintu cyose muzi gikogwa neza muri salo y'abadamu byose turabikora ngahana n'ikintu nakimwe dukora ndetse muriko murabona no umukoro no umudada kongera ndiko ndabitunganya neza cyane aha mu mwanya ngo make ndamugira muri afutete nce ndamwoza n'amaza kumuyobeka
asha ndabona ibintu bisa neza kabisa ama nagomba ndakubaze ni gute wiyumviriye kuza gukora kano kazi
so general ravye naravye ndaraba donc nabona kujya kuntu umuntu avuga ati uriga amashure ukayamara mugabo ukavuga ati je vraiment nta kazi ndiko ndaronka ntaki donc ugaca wiga ubundi bwe mvuga ati bana je ko mbona atakazi mfite reka ngende nige umwuga ko musandibaze uko umwuga uzongirira kamaro uzongirira kamaro donc noneho ndabona yuko nakamaro uri kura kangira kubera ndi kongenda nevoli wabuke buke nevoli wabuke buke ego kandi nkaba no hano nabandi bajene apana kuguma baguma bicaye bicaye kumarigara hehe nibigi imyuga bakura mu buko mu mpuzu bakore biyumvira ibindi bo crea kabisa bakore kuko ajya amashuba warize sukuvuga ngo niyo ngo uzoguma ngo urindire cyangwa diplome ya office ngo niyo ngo uzovuga ngo uzoronkera kwa kazi ya a kora rondera ibindi ukora navyo nyine bashobora kukuvira mwa kamaro urondera ibindi ukora igi imyuga yindi kuko imyuga ni myinshi cyane hariho gusudira hariho yani gukora imiduga ubumekanisiye ibintu nk'ivyo byinshi cyane mwige imyuga bizobafasha cyane kuko nanje murabona yuko donc mu mwaya n'ivyo biriko byagenda binsova mu buzima ndiko ndagenda mbamo cyane na cyane cyane
murakoze cyane bakunzi ba widire ndabashimire cyane mwe mwafashe mwanya wo kudukurikirana muravyumva impanuro Bigson aduhaye yuko ari gukura amaboko mu mpuzu nkuko umukuru w'igihugu abidusaba irya diplome warose siyo kwicarika hariya muhira ubwo niyo yo tuma umenye ubwenge bwo kugira wironderera akazi uje mu madiri atandukanye madiri n'imeshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi amadiri arahantu hose atandukanye aho giye hose na madiri urumva katubwiye yuko ari ikintu kimubeshejeho kandi cyane reka ndabashimire ndayibutse ko kandi kuri mikro mwari kumwe na Jevan Sanishimu ciao ciao